We are here in Mapetla, community of Mapetla. Kuno mtana ogulayo. Uphuze i-coke yalabantu. Uyagula umntana manje. Amaphela nawo umnikazi uyawasprayer. I-shop le. Umnikazi ufethe idum e-shop uspray amaphela. Kungcolile. Izinto zi-expayile, kukhishwa izinto ezi-expayile. So sisa-checka la namhlanje. Operation Dudula ifikile iyavakasha. Abantu basa-checka. Umphakathi wala eMapetla u-checka ama-expiring dates. Ziningi izinto ezitholakele. Ngiyasibonela nani. Inyama zakudala ezibolile bahlali. Check. Zibolile zonke lezinto. Izinto ezithengiselwa umphakathi wethu. Kusa-checkiwa zonke lezinto. Zi-expire. Sizo-checka ama-tin staff nawa la. Umphakathi waseMapetla usibizile, usifonele straight. Banenkinga umntana uyagula uphuza i-cold drink yabo umntana
2015
nayi 2015 ama-can a-expayile izinto ezi-expayile zonke lezi ezilaba hlanje njengoba nizibona nje izinto ezi-wrong ukudla la
yonke
ifriji yonke le nyama ikhona la ibolile yafuna ikhitshwe yonke le nyama okushaphuza
yonke inyama ela sedifrize ibolile bahlali silayo eMapetla manje
environmental health izothatha